Bwone kali ndo maono wala nkula fundo ziko zikulu zofunikira kwambiri. Koma fundo imodzi imene ndayigwira poso ina ndi imene akudzudzula osutsa boma. Iye akufulukuza kunena kuti osutsa boma watu amayenera kukhala anthu ochilimika bwino kwambiri komanso kuti amayenera aziya kupanga pushi abomawa. Ndicho lingi chiona kuti azigwira ntchito yawo koma mbuyo mwasewu kunali zii. IMCP ilusa mena kumapeza support ina iliyonse. Anakha kuti osutsa boma ali active bwino bwino. Ndetendi very month zimene Bwone kali ndo akulankhula. Komanso iwali kupanga like, share komanso subscribe to this channel.
Munthu wina aliyense asanadwale kupita kuchipatala kapena kupita kwa nsing'anga amayamba kuona zizindikiro kuti ineyo mthupi mwanga mumene ndikuonera ndikuoneka kuti mwina ndikhonza kudwala malungo kapena iye mimba mwanga mumene mukuchitira ndikhonza kusegula amene wamatchedwa kuti ma ere warning signs kapena ma danger warning signs. Ma ere warning signs ngati satengedwa seriously amazapezeka kuti amazachita result into danger warning sign. Ndipo ikafika nthawi ya danger warning sign ngati munthu sikutengapo action umakhonza kudwala komanso mwina kumwalira. Uthenga wanga walero ukupita kuzipani zonse zosusa muno Malawi. Tikamanena kuti zipani zosusa muno Malawi tikunena chipani ngati cha UDF, chipani ngati cha DPP, chipani cha Ford, ndi zipani zina zimene zisali mutonse alliance, zimene zo ndiye ndi zipani zosusa. Kunena kuti zimene zachitika kumasanko a kansala wa kumwansa ward kumangochi komanso kuchiraweni ku Blantyre kumene wawina wa MCP komanso independent candidate respectively ndi chizindikiro chopsha kwambiri a danger warning sign. Vuto la opposition ndilonena kuti mati mukamauzidwa zinthu simumamva mumaoneka ngati mmazitenga business as usual mmazitenga zinthu pa easy chifukwa tinati tinene chilungamo chake chenicheni MCP sinayenere kuti iwine kapena ipeze mavoti kumangochi. Kumangochi kumatchuka kuti ndikwa opposition mainly the UDF. Ndipo sizikanatheka kuti wa independent akapezeso mavoti kuja kumatchedwa kuchiraweni. Ichi ndi chizindikirose china choonesa kunena kuti opposition you are not doing enough. Ndi zizindikiro zoonesa kuti andale ambiri makamaka asogoleri akuchizipani zosusa mukugona too much. Tikamakuuza nikunena kuti anzanu wawa akukuta katani ambiri ainu simakhulupirira. Tikamakuuza nikunena kuti kubera zisankho it is a process samangopanga siku lomwero simakhulupirira. Izi zachitika izizi zachitika ku Mangochi ku Mwansa ward komanso ku Chiraweni ward ku mzinda wa Blantyre zikuzuse ni pabedi pamene mwafundira inu ma blanket kwambiri inu wa DPP zikuzuse ni inuyo pamene mukumenya mkonono a UDF zikuzuse ni inuyo a Ford chifukwa ndiye kuti anthu nonse asogoleri nonse amene muli osusa mukupanga zinthu zimene ndizowapweteka a Malawi chifukwa kunena mwa chilungamo chake siku la lero ndi mmene ziko liliri ndi mmene a Malawi akuzunzikira ndi mmene chuma cha ziko chiliri ndi mmene anthu awa akuberera ndi mmene zinthu zikusowa ngakhale mankhwala muzipatala ndi mmene zinthu zaonongekera muziko lino MCP sinayenere kumawina zisankho koma zikusonyeza kuti tili ndi asogoleri amene ndinu anthu ogona kwambiri amene mmango kondedwa ndi anthu anu masupporters koma inuyo chidwi chokuti mupange machawi muonesese kunena kuti zipani zanu zili vibrant chidwi chimene chocho mulibe tsopano tu mmene zafikiramu siku lina muzakanong'oneza bondo siku lina muzanong'oneza bondo wabakiri muluzi TV wakhala akunena mtanyi wawo wakhala akunena boni kalindo wa misala wa madrama wa chamba ujaso wakala kunena kunena kuti inu anthu inu tazukani anzanuwa akukuta katani koma inuyo a opposishoni simumamva ata mmango khala muli pe kumakhala ngati kapena siku la chisankholo simukuliziwa kumakhala ngati kapena alipo ena ake akukukakamizani kuti inuyo mukayimirire kumakhala ngatinso alipo anakukakamizani kuti muzipanga ndale. You are not active. You are sleeping too much. Ndena funa ndikuuze nikuti lilipo siku limene muti muzalire ndipo ine siniza kumvera nichisoni chifukwa inu wa oppositioni mwafasa kwambiri ndipo mukhoza kumaderera kumanena kuti aye wakumwansayo ndi kansala chabe wajani kodi ngati mmaziwa kuti ameneyo ndi kansala chabe makayimirira konji ndi chifukwa chani munakasiyako makandidate kumwansa wodi komanso kujiraweni inutu wa DPP munapita kukasiyako kansala wanu kujiraweni inuso IUDF ndi zipani zina chimozimoziso kumangochi IUDF anayika kansala a DPP anayika kansala zipani zina so ngati chipani chana nkhumwa anayikaso kansala koma zosezi inu a opposition you are to blame chifukwa mukamaderera kunena kuti aye chifukwa anthu ambiri zilonda lankhulana nawo kumanena kuti aye imene ijayo si deal iya deal ndi wempi ziwani kunena kuti a Malawi ndi ofoka a Malawi ambiri ndi akumuzi amangotengeka ndi zinthu amangotengeka ndi mmene zikuyendera zinthu chifukwa wina afune asafune komano ka regionalism kapena ka voting pattern yosatira kumene munthu amachokera kamachitika ndithu koma inuyo a opposition you are sleeping too much kamu 2025 zisankho zikubwerazi ngati simusamala inu a opposition muzalira izi zayambika zindi ma ere warning komanso ma signs amene ali woopsa kwambiri oti ngati inu simusamalira ngati simutengapo action siku lina muzalira tikamakuuzani kuti anzanu wa akupanga ma tactics obera zisango mmakhala ngati ife amene tikunena ife tikukuuzani kuti muzidipasa makobiri panopa tikunena pano ma ID wonse amene anachokera ku India ajao panopa ayamba kumayika mma post office ndipo anthu amene akuachita recruit amene analemba kale mainawo azipita kumakatenga ku post office go ndicholinga kuti iniyo mukamaona muziona ngati amene akutengawo ndi anthu eni a genuine koma zili mbala anthu okuba amene angochitidwa recruited ndi MCP izi ndikunena zisiku lake ndi limozi muzandikhulupirira muzalira mukamaona anthu aja akukuthamangirani amakhala kuti akukufunani koma inuyo asogolezi zimene mmapanga leta one mmakhumudwisa anthu mudziwe kunena kuti iliri ndi boma ndipo boma lili ndi ma tactics yake padakali pano maudindo ambiri kuphatikiza ku polisi ku meki BIT ku NRB ku NIF muli anthu wawo okha IMCP koma inu muli nonoro kumangogona izizi mulira nazo very soon ndipo muzandikumbukira mawu angawa siku la chisankho litabwera mwinde muzalira muzatinyasa muzana kuti yatibera ife pano chani zili zofuna munayenera kuti inu a opposition you must wake up. Our position, you must be united. Koma mmakhala bize, mmazaoneka pena pake ngati ndinu oziwa, ndinu okangalika, ndiendi watu anzanu akutakatani kuja kumachedwa kumangochi. Kumangochi kweni kwa UDF ko, kumangochi kweni kwa DPP ko, akutakatani konko. Tiachite congratulate anthu amene wawa MCP, kutiyo hai congratulations. Candidate wanu wawina ndithu ngakhale ena afune asafune aderere asaderere koma it is a sign yonena kuti pali ndithu muli ndi advantage komanso is a sign yoonesa kuti ayi ngati munali ndi 2 panopa muli ndi 3 ngati munali ndi 4 panopa muli ndi 5 ndiye Malawi ndafuna ndikuuze nikunena kuti opposition yathu ikapitirira zimene ikupangazi palibe chiti chizakhalepo 2025 takhala tikunena ife kunena kuti even playing field imene apangira ameki imene amapangira ameki amachita kuonesa kukondera kukondera sanafune kuti ena wake azuzule anthu ankachita kumakapereka ma handouts aboma komanso anthu nonse mukuona koma osayitengera nkhani ija kukhoti osatengera nkhani ija kumabungwe amene ali ngati amayang'anira zachisankho mmango khala nonoro ndiye lero tisakumveni mukunena kuti ayi MCP chani ayi ndizofuna ndizofuna ndipo 2025 this is a danger warning sign ya anthu onse a opposition chifukwa abale kuchokera ku nsanje kukafika kuchitipa nkhotakota mchinji amalawi akuzunzika kopsa ndipo amalawi akufunisisa dziko lilita sintha ndipo amalawi akufunisisa inu a opposition mukupanga zinthu mawandazi lero tinakuwuzani kuti pitani kukhoti nthawi isanathe mukatenge chireso kapena mukasume kunena kuti awawa akulembesa za NRB mokondera koma muli nonoro ndi pamene mukumapanga ma meeting yanu kuseri kumanena kuti ayi zonse zili bwino ati zawina ndiyende awa akutakatanitu akutakatani ndipo mwina mukapusa amene wasanati akubandulani kopsa a opposition kukhunuka vuto la enanu mumangokonda ndalama basi kuterekonso mwina nkutheka amakhala kuti aboma wakupasani ndalama nikumakuwuzani kuti ayi iniyo musamapite kumenja kumakapanga ku kampeni ndikumakanamiza zipani zanu ngati mukupitadi mmalowo kumakapanga kampeni koma mutapasidwa ndalama kodi tu ndalama ndi satanatu vuto la anthu ambiri andale it is for survival osakhala kuti apulumusi amalawi andale ambiri wa usiku amapanga ma meeting ena ndi ena koma aona kuti awa ndi a opposition a DPP yeniyeni koma usiku akukapanga ma meeting ndi a MCP koma aona awo kuti awali ndi a UDF yeniyeni koma usiku akutumiza ma message kumapita kwina koma aona awo kuti awa ndi a UTM yeniyeni amene ankamukonda ndi malemu chilima uja awa ndi yeniyeni omukonda malemu chilima amene wasiyidwa kunsipe uja koma usiku akupanga ma meeting ena ndi ena ndi a MCP kodi tu ndale ndizoopsa ndi satani kitu ufiti wenieni kumaoneka mukunja kukukacha ngati mmakonda anthu anu mmakonda zipani zanu mmakonda asogoleri anu koma mukupangaso zina watch out watch out zachitika zija mukuyenera kuti muyitanisani emergency meeting zipani zonse zosusa ndiye mukafusani kuti chalakwika ndi chani anzanu anakutakatani kuchokera last iyo ijayo pamene amalembesa kumene kujako anthu amene amabwera kumaza lembesa kumeneko sanali wochokera wodi imeneyo anthu tinanena koma simuna mvere muzalira siku lake ndi limozi Bonnie Clindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, amene akulirira Malawi, Malawi wosauka, amene alibe chakudya, amene akapita kuchipata kulibe mankhwala, amene ngakhale nkhani ya madzi ndi yovuta, amene china chilichonse ndi chovuta, mabizinesi yawo sakuyenda. Ndiye moyo wako Malawi umenewo.
Ziko mkwambili chifuwa chovetsa audio imene. Ngati mwanyi konda tapanga ni like kumaso share. Kumaso maka maka mpangeso subscribe channel imene. Njoo ingajone kuti mawaso tikaponya ina. Inu muzakale oya mbili ila uyuone na video yu. Mkane siku pambana. Ziko mkwambili.